No mwigeme byaravuzwe cyane gose muri buka mu kiganiro giheza yuko twabakoresheje na Mr. Sammy lo comedie Mr. Pompompo avuga yuko yoba afise imbanyi ya Mr. Sammy ikiganiro cyagiye kurangira Sammy yigumuye aragenda ikiganiro kidaheze
kandi nuzosubira kunkorana ikiganiro n'uno mukobwa
Sammy tuyage gatonya basi tuyage gatonya Sammy
Ama Yvette nawe tugerageje kumuyagisha bivanye n'ibihe bitari byiza yararimo ntiyashoboye kutwumviriza neza ntitwashoboye no kumara ikiganiro neza
hapa njo sitoki hapa
Yvette ngo tugenda guhanure nk'inshuti
ki
Yvette turakeneye kumenya mbega ikibazo cawe na Sammy kigeze he
Yvette
Yvette reka kurira
nyine bibaho gusa basi nk'umugenzi wiwe ndagusaba umunsi umwe basi tuzonjana
none kuva kijya gihe duherukanira twebwe mu kiganiro ntimurasubira kubonana mu yage
ariko kujya nyine yagumutse nakujya nyine kujya niko yagumutse namusanze mu kabare ndavuga ati ubuho ndamufashe sindamure kurategezwa gutahana yankubitiye aho hantu namusanze
TV
What's up, what's up, wakunzi ba Isaac TV, umeze gute, umeze neza, je meze neza cyane gose, kandi murazi yuko umunezero wanje ndawutegwa na mwebwe, mwebwe mudahari, je sinoba mpari, kubw'ibyo rero ndabakunda cyane gose, reka ndabaramutse rero bivanye naho uherereye mvuge bonjour cyangwa bon après-midi cyangwa mvuge bonsoir, sero naho uri kuraraba kino kiganiro uherereye, ya kuri micro muri kumwe na MC Vivant, mutima wa Burundi, ndabakunda cyane, kandi reka manifata akanya ndabashimire cyane kukuntu muguma munsanga ku mapage atandukanye ya Facebook muntera intege mumbwira yuko ibikorwa ndiko ndakora biriko birabanezera nanje bimpa ingufu nkabona gukora cyane gose ya bend camera ndi kumwe na Juma Jokes uno munsi rero mushobora kwibaza ati none MC Ivan yatuzanye umuntu nyabaki uno munsi ndi kumwe n'umwigeme umwigeme mutayobewe umwigeme sumushitsi kuri Isaac TV mu minsi yaheze murazi yuko twakiriye uno mwigeme ari mu gahinda gakomeye cyane gose nubwo atari yaduhamagaje twapfuye kubigwamo uno munsi twashimye kumugendera kugira ngo dushobore kumubaza ikibazo ciwe aho kigeze naravuga rero ikibazo ciwe reka ndamwakire mu bwami bwa Isaac TV kugira ngo byinshi tuze kubivugana twabanje kumwakira sister reka ndakwakira meze neza
ukebuke
ahajya nushobora kududza kajwi gusumba ngaho
Okay, turashima Imana.
Dusubiye twibutse abakunzi ba Isaac TV bari kwaradukurikirana kuba barakwibagiye akazina cyangwa kuboba batakuze hajya witwa gute?
Bo banyita Yvette.
Iryo nyine.
Iryo rirahagije ariko.
Abakunzi ba Isaac TV ni Yvette no mwigeme byaravuzwe cyane gose muri buka mu kiganiro giheza yuko twabakoresheje na Mr. Sammy lo comedie Mr. Pompompo avuga yuko yoba afise imbanyi ya Mr. Sammy mu gihe twabakoresheje ikiganiro Sammy wavuga ati imbanyi ndayemera ariko umuntu nk'uyu je nacu nzomufasha nzomushyira mu nzu muri buka yuko bafimanye mu kiganiro barafatana mu izosi barafatana nabi ariko ikiganiro cyagiye kurangira Sammy yigumuye aragenda ikiganiro kidaheze
Sammy
Yvette nawe tugerageje kumuyagisha bivanye n'ibihe bitari byiza yararimo ntiyashoboye kutwumviriza neza ntitwashoboye no kumara ikiganiro neza
hapa njo sitoki hapa
Yvette ngo tugenda guhanure nk'inshuti
ki
nicyo gituma twashimye kumuhamagara no munsi kugira ngo dushobore kuyagana Yvette turakeneye kumenya mbega ikibazo cawe na Sammy kigeze he gushika uno mwanya
sha ntawe kiragera kuko aguma nkwepa kwepa ntabwo afadika mu bisanzwe rero ntawe kiragera mu bisanzwe kandi urazi yuko ubwawe uri umugenzi we nari nagutumye kuri we ariko nahubwo ntanyishye wigeze unzanira
entre turazi uko abantu babastari bagoye kuronka narashiboye kumurondera ariko igihe cyose ndamurondenza nyosije aca urabizi nawe nashaka kubyakira neza aca yigumura kwa kundi yigumura umva ntibyoroshije mesquise
none ko umustari bisobanura ko uterende kwacu yihakana cyase cyo bisobanura ariko kuba umustari ahubwo ni kwemera kabi
none kuva kijya gihe duherukanira twebwe mu kiganiro ntimurasura kubonana mu yagejwa umubaze rega hagi usanga yanse kubivuga mu kiganiro ariko ugasanga umwegereye mu kayaga byogenda neza ntimurasura kuyaga kandi
aho kujyanye na gumotse nakujyanye ne kujya niko yagumotse namusanze mu kabare ndavuga ati ubuhonda mufashe sindamure kurategezwa gutahana yankubitiye aho hantu namusanze
gukubitanye gukubita
we ucanwe umwumva ko matwi gusa ntawoze narakubiswe narakubiswe gushika yaho ntakaza nubwenge
canwe usanga byaracitse mu kajyama nayo nda ukayitwara aho ugasanga akuzi mu ngeso mbi nizo mpamvu usanga adashaka ubucuti burebure none ubifata gute
ahubwo ni wafise ingeso mbi erega nta buhinga burimo kugira ngo abakobwa umba umukobwa ntatwarinda canke babona iva abamwe mufise ubwenge kandi abakobwa nabo turi abanyantege nke umuhungu yakwitumye ntivyo munanira kugira ngo akuronke ashaka kwisanga mu makosa utateguye bivanye n'uko abakobwa nyine turi abanyantege nke bo uwo bari karabiraba kibazaho umukobwa afise ingeso mbi biki n'ibiki n'iki sha nagenda babwire ngo kumbure ko bitarashika kuri bo basenge kandi bakovye kugira ngo ntibizobashike ko nayo ndi suhinga ni imana gusa nyine irinda umuntu
hajya imbanyi yawe igeze mu meza ngahe nimba tari banga
ariko urabizi nabikubye mu kiganiro kihetse
batwibutse kugira ngo abatashuye kubona ikiganiro bakirabe bibuke hajya inda yawe ifite ameza angahe nimba tari banga
bo na meza atatu ko nikiri banga twarabivuze mu kiganiro
Ivete mu minsi yede twarabonye ibiganiro bigiye bitandukanye biriko biraca ku marezo sosiyo ku media atandukanye avuga yuko Mr. Sammy yapfuye sinzi uba warabibonye
sha narabibonye
none turakeneye kumenya umunsi wa mbere ubibona bijya bintu umwanya wabibonyemo nka wowe nka Ivete uyumvira yuko umukunzi wawe yarapfuye agusigira ikibondo mu nda naco nyene atari ko aremera neza ngo agifashe wavyakiriye gute muri uwo mwanya maze kumva yuko yapfuye
nabibonye bandungika ifoto bandungika ifoto nyene nacitse intege bo ngira stress zirenze kubera ku kuntu navuga ati none bwa mbere apfuye ataremera inda ikigira kabiri yari yansenye no kumfasha biraherera he rero mu gihe yo bapfuye ariko nagiye gusanga ni imitwe yiwe shashaka kunkwepa ni imitwe
wewe uyumvira yuko kujya gupfa kujya kujya mu bitaro ko twarabonye n'amafoto bari ko baratwereka ari mu bitaro arimo amaserumu hagiye uyumvira yuko yo bari imitwe kugira ngo agukwepe akwepe yonda ya
Shajani baza ko ari imitwe vraiment gusa ishobora kubyumva ngo umuntu yapfuye ngo nkibibona nakangutse nyine ndabyizera mugabo mu nyuma nyine nako njewe narayerere nyine ndavuga ati aha aya ntegeza guca ahashoboka hose kumva nakagano noba nguyemwe ariko nagiye gusanga ari muzima
mwarabonanye uramuramutsa uramukora akurana ko ari muzima cyangwa warabyumvise
ni muzima
yego mwarabonanye
naramubonye ni muzima
n'umurayaga
tuyagara mu mwanya
nani akubonya cyahiru
ndaba kwiruka ho ubuzi yuko ubunya nanje niyo niyumvira kuza kumurondera mbanze yuko mitamwe kimwe gukubitwa cyanke ikiba ni byumva ni mafu
nani nka nk'umuhungu ariko aragukubita nta nkwano yagutangiye ntaki kuramukurikirana kubera iyo nda none ni wowe reka kumukurikirana hama ukaraba ukuntu mubyumvikana n'umuryango umwana niyavuka mukazomurera hama samuka mwihoze cyangwa nawe karimo n'urukundo rubigutunga
sha nokora umuhungu nakubwira nari kukubwira ati nawe byo kubaho ariko sanze uri umuhungu none wibaza yuko kumureka ariko mahoro ariko icyo nzi cyo umwana nashaka byanka byemere umwana avutse azogira ibisusu nk'ibya Sammy ego bazo ko ndi muri brag
azogira ibisusu nk'ibya Sammy
Uratse umwana iyo bamwihakanye umwana aza photocopy se wiwe ibisusu bizoba ari nk'ibya Sammy urutwe nk'urwa Sammy Rero ushobeza ko ni muri brage je.
Oya mbira nakibaza. Aha. Azo dafise ibisusu nk'ibya Sammy.
Nagasakanwa maso. Asha. Urabona ngo ucivyara n'ingwe. Azoza ari photocopy.
Afise urususu nk'urwa
Sammy. Chandaba rero uhazo vyihakanira.
Azoza afise iki?
Eh? Atiba. Wese niturashora n'umusinumu.
Oya kandi nta nibyo nifuza bra.
Imana ishimwe utarashwana mugabo ndakubyire aha anya uri kurambona gutya ntuzuransubishemo ibintu navuze kubera ko je ngantuzi akabonge numubabaro ese nkineye kusubizamo ibintu jimba navuze nakubwiye icivyara ningwe lindira gusa akwepe areke gisusu ni Sammy urutwe ni Sammy amasazo ba Sammy amazuru umva kira kintu cyose
kizoba Sammy umwana avutse muce mu pambana neza
eh noneho ubyiha buryo umuntu umukobwa wateri nda ukamwihakana akacaza ari photocopy iva wavyihakanira he
ariko Yvette je nibaza yuko bijya byabaye byabaye imbere ya kamera usanga yanse kugaragaza intege nk'iziwe imbere ya kamera je nibaza yuko toye nk'abashinga ntaye nk'ababiri mukagenda mukamusanga je nibaza yuko ibyo bintu byohera byawe na Sammy sama kamera umwana none yarinze yemera ko mwajyamanye yaguteye inda je sinumva impamvu je nvumenga ibyo bintu mu bikura mu nzira tu mukayaga habuze kiyago tu
ubona yabagitanga n'ikiyago sha bavyarahetse mugabo rero n'abashingana yahe ndabazane ndeke
polisan sha abakobwa kweri ni kuza muri icunga cyane gose bakunzi ba Isaac TV ikiganiro utarakira abagende kuri Isaac TV oh analiya mu ngongwe ivete polisan bone bakunzi ba Isaac TV abatarara bico kiganiro mugende mu kirabe ni kiganiro kibabaje cyane by'ukuri aho uzi ngo uryamanye na numukunzi birashitse araguteye inda ugaca umwihakana abahungu vraiment tujye turikosora aho turi hose ubwo rukundo sigo ruvugwa vraiment nibaze yuko Mr. Sammy arakurikirana ibigano bya Isaac TV gerageza Sammy gerageza uhumurize uno mwigeme nimba indari gwawe koko ufashe umwana nimba indari gwawe koko ufashe uno mukobwa kubera ko aya marira akenshi amarira y'abantu nk'aba usanga akurikirana umuntu cane gose Yvette reka kurira none ubona basi ikintu nyamukuru umuntu ubona yo gufasha ni igiki Yvette kandi uko ndabona uzi akabonge ndabona urababaye ariko pole sana
nyene bibaho gusa basi nk'umugenzi wiwe ndagusaba umunsi umwe basi tuzonjana
Yvette Jenny baza yuko kujana na jewe bidahagije cyane gose ariko nta wundi muntu wo mu muryango basi wo ufise ku buryo mwashobora kuzojana akagenda kuvugira cyangwa basi tumurondera ababyeyi basami iyo bari uzugenda uba ushikira ababyeyi biwe ubabwira ikibazo ufise
kurondera ababyeyi bose umuti ariko umuti ni jewe nawe gusa kubyumvikana ko kumureba kuri umugenzi we umubwira ko abyumva
Uje tuze tujyane kugira ngo tuyimubwire none Yvette nk'amwe byoshika akabyanka cyangwa akabyifutwara mu kundi akagukubita nk'uko biri cyangwa tumuhebe Yvette wirerera umwana Yvette avuka umwana umwana aregwa n'Imana mu gihe yavutse je nibaze ko atakibazo uzogira ariko reke kuko umuborezwa igufa unatuntura no mutima kubera ibibazo nkabijya
Oya tuzogerageza n'wacu
bakunzi ba Isaac TV jewe mvumenga ibintu by'abantu biriko birancanga cyane gose kubera ko umuhungu aremera imbanyi umuhungu aremera yuko inda ari iwiwe ariko nkashaka gufasha uno mukobwa kandi ntashaka gufasha n'umwana sinzi rero ngo bizogenda uko sinzi ngo bimeze uko ariko Yvette je nkuko binsabye igihe cyose uzokumva unkeneye uzumpamagare hama tujye kumuraba Sami tumve ikimuvamo tumve nico bakiyumutera peut-être kubona ariko arakora bijya nawe bishobora kuba bifite impamvu biriko birava ko sivyo none ariko wihangane Yvette wihangane cyane
kwiyakira Ino buzima burahinduka nuko bimeze byese.
Ngiye twashika hajya batubyeye kugwaye umutameze neza twagusanze uryamye hajya ni hukorera.
Yani.
None hoho biriko birakorohera ko nzu iyo umuntu ari mu gasamusanga akenera utuntu twinshi twamwa iki oraronka ubushobozi bwo kugura utuntu.
Sha singombwa ngo amabanga yose umuntu ashire ku mugaragaro. Ubuntu wese afise ubuzima abayeho rero uko vyomera kose igikuru nuko ndi muzima tu
nkino yereri gushikiye yo gutwara inda y'umuntu agace gigwa kakwihakana urabona yuko izosubira kweri mu gihe iki cambere cyo gusimba
ya igiti gikora mu jisho rimwe nikora kabiri bishaka kuri mena kumbure ariko barabiraba abakobwa nkanje bashobora guca ubwenge bakamenya yuko umuntu ni munini nshobora kumenya umuntu w'indani ngo ni muntu ki bo ishusho ry'umuntu ashobora kwereka ko ari umuntu mwiza ariko umuntu w'indani kugira ngo umumenye biragoye rero bibaho icigwa nanje bimpa icigwa
none hajya Sammy mwari igeze kuba mukundanye cyangwa ni nka accident yoba yarabaye
sinifuza yuko twodondagura ngo vyahereye hehe bihereza hehe ubyabaye byarabaye tu basi
pa deka tugushimira cyane Yvette nibaze ko umuntu uzoduhamagara tuzobigufashamo tuzoza ama tujye kuraba Sammy turabo ukuntu bizogenda ariko ndagusabe wi relax ntushe kuzura babara ntushe kuzura igunga kubera ko bishobora no guteza ibindi bibazo birenze
okay murakoze
kinga basi Yvette ahani iginyo rero nta kubona
habwo bubetse kandi gutwenga ntutwenga hari ntwengo z'agahemo n'intwengo ubu bizwa zive muri wewe none ntwenge bitari muri Jevra
katugushimire cyane Yvette wakoze kuduha umwanya wo kuyagana nubwo utari mu bihe byiza
mwakoze kuntemberera
Antre tasi pa singene ntavuze Yvette uko biri kose urabere
murakoze cyane gusa na uraderanje sana
oya kubera mvuze kubere
none
gusa neza je sinzi ni impamvu sa mari ko ari hakani nonda yabari wanje je natiranda kujana mu nzu
ego kweri bitari kuri wewe urazi kwivugira nko yabari wewe ndazi kuba wirutse nawe abahungu
nakwiruka umwana mwiza nkawe yo
kashareka rega niatari ubu twatwita ngo abo mu isezerano rya kera abo mu isezerano rishashe rirahari
ndafuye yes reka rero tagushimire cyane gose Yvette kuri uno mwanya mwiza uduhaye kugira ngo dushobore kuyaga nawe ama bakunzi ba Isaac TV sinavuga yuko tuyohewe ibintu nk'ibi birababaje ibiganiro nk'ibi ntituba tubikora ariko tubikora ja kugira ngo dufashe bene ibibazo kandi tubikora no kugira ngo n'uwo wese yo bari muri ico kibazo amenye uko abyitwaramo kandi byongere bibere n'icigwa kubigeme no kubahungu bubu bagicyumvira yuko gukundana arimo ya mbiri bikaba biheze ababikoze murabona ibibazo bariko barahura navyo ariko uko biri kose ikiganiro utazi aho ibi bintu byatanguriye ikiganiro kiri kuri channel yacu ya YouTube bagende barabe ikiganiro twakoranye na Sammy ari kumwe n'uno mwigeme murana yuko aguma arira ariko nta kundi nibyo bihe mu bihe by'umuntu hariho gihe cy'ubugaragwa n'igihe cyo gutwenga rero bakunzi ba Isaac TV mukomeze mudumusengero no mwigeme kugira ngo ibintu bigende neza kandi mwongere munadusengere umunsi wari wose azoduha rendezvous kujya kubonana na Sammy Imana izo yoroshe umutima wa Sammy kubera ko murabona yuko numubabaro birababaje cyane bitakuri ko nushobora kubona kombye dofo bibabaje yapo reka rinda bashimire cyane gose rero ndababwira ati utarakora Sabonnez agenda kore Sabonnez murazi yuko tubakunda cyane gose murazi yuko tugerageza kujya hige no hino kugira ngo tugume tubazanira amakuru meza kandi ameze neza cyane gose na cyane cyane murumva yuko uno munsi ari amakuru y'umubabara ariko mu byiza Ivete bavuga ngo mu byiza no mu bibi ngo tugume tugira gute
shame
dushimira Imana urakoze cyane yap turabakunda cyane yari MC Iva kuri micro za Isaac TV behind camera ni Juma Jokes turabakunda cyane gose ciao
Isaac TV.